Je suis un peu plus de temps. Muri rusange ivyo bakongezamo ni vyari bisanzwe bihari bisanzwe babigira kandi ifoko twongezamo yuko umuntu akora tegura Miss Burundi no mwaka sumwe no wayiteguye iwacu mu misa akora nivyo umuntu nka Faria za bari kwakora kugira yinjize ndusibimwe nibo bikompara naje mfashanyo mbanda musavye kenshi nusanga ari umurengera nibintu namahera make urezi gutekera abana bibazwa ari ibintu bigoye au fait Miss Burundi canke Miss Indi yose si un événement yo gutegura kugira uronke mu mahera kuko nana mahera menshi zana tout de façon le problème dufise mu Burundi nuko itegura abantu bashaka mahera nta yafise ariko jaje kujarondera sponsor ogira ayitegure sife ko ntaza kwiyumvira ujya mukogaza kuza kwitoza aza kwiyumvira inyungu yiwe birasarisha vraiment ubwo abantu baratonda ku mabisi usuye guca uja guhura no mu Miss Burundi ari mutonze kuri bisi yitwa ngo ngo araguserukira guserukira heko mwihagararanye ngaho nye
acha ba mambo mba
birasarisha vraiment zani aba kaje muri akwavira kagwa ma akwavira aso ari byo batanga ukagenduka amaju ukahabana wakora gucyo kizi nubwo bavuga ni turume intelligence
eh turume intelligence nyine usanga yibera mu mageto manje nibera mu mageto nene nganje bisanga gutubera mu mageto za gamwa eh
abuze ni chompo ka ofet turume interview rwose basirindira ko nimero zanje uzifise uze kuza kumbaza ibintu nk'ivyo kuri inbox
Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.
none aha na jirondera ubwenge na jirondera
ubwenge nimvukanwa barabuvuka
kandi ko arambaririzana
none ubwenge barabuvukara nubwiza rero bakabumva umukobwa mwiza afise ubwenge
ya me on est en 2020 abakobwa barikura barakoresha inzara umushatsi c'est très normal
injaka ndakubaza dusubira kwanze hariya dutwe hariya gute gute wagiyeyo kandi wakoresha ubwiza urinze ku boost ubona ahanini Paul Momo dufata nabari ko barabitegura biko biraba juste kugira abakobwa bacu nyine baronke valeur babe promoted nkuko nyine byifuza ubona yuko uko giki
ukuntu bo bikora bo bakabikora bakabikora neza
eh nkuno mwaka ku buryo mu myaka itatu umumona tuzoyaga nawe
atazoza vuga
nazo vuga nk'ibyo wawe
d'abord mu mes I'm going to go to the house. Ya déplacement ubira ze muri zo bintu byawe nimba ari impuza zo kwambara nimba ari umushatsi zo kugira umva byose ntakwiye kwimenya ikintu cyo nyana kwiye kwimenya nuguza nubwo bwenge bwiwe niyo nubwo bwiza ubwo bwiza turabukeneye nushaka kuvuga ngo umukoga hanze mu makungu ngo umurundi kazi nuri ugasanga so umuntu vraiment representable faka ari umuntu representable kugira atange ishusho giza ugihugu hanyuma amaze gutogwaho wowe ni kwa kundi nyene ni umuntu yubashwe se une autorité muzindi se une ambassadrice ni umuntu mubona mu gihugu so nushaka guca umutoro gaca umutanga aho ngo imenye rero ngo bimwe byose nagufasha kuja kubwira abantu ko ushaka kuzokora nka projet ngo imenye ngene ubikora no kurondera ingena baho aronge argent de poche aruyo mudugu muhe birasarisha vraiment ubuho abantu aratonda ku mabisi usuye guca uja guhura no mu miss burundi ari mutonze kuri bisi yitwa ngo ngo araguserukira guserukira yeko mwihagararanye ngawe nye
acha ba mambo mba
yasarisha vraiment so haba hariho uburyo hama apaho uburyo haba hariho na no ku respect Jean Baba bonemi kintu apana kwa rudukoga twiza gusa turi ngabwirira gusa twerekane habaye harimo babone ko tumaze ikintu yuko twaje kugira tumara ikintu apana kugira kuma turi tumwe turi twizanye turi ngaho dushushu
twitongoreze
eh
rega mu igiye mwebwe mwatogwa yaraboneka cyane mu bikorwa bitandukanye kandi tukana ko ari ibikorwa byabatwara uburyo
umva twakora gucyo nyene kubera twumva ko twarahawe ikamba une responsabilité naho byo bintu za kujya kubibwira umuntu yagutoya vose pour toi yakwizeye umuntu ariko baramfasha nje tuma tarakimende ko ndakora ni ibintu bavuga ngo le lunch sale se lave en famille
okay.
Ino vyanyu nyene murashkwana hariya ama bigahera ama ukajya kwiyahonja ubwira wa muntu yagutoye ntazobe deshi
urumva urumva rero mwebwe hajya mugabo mwararonka sukuvere yaborganije umuzenya competition cyane haba rimwe bwe nyene wewe na Nube yitwa Ndekana Bernice na ntuzenya na indi yitwa Ndekana ya mbugara byubushe yagiyemo umwe twaje umwe wa gatatu
Nela
de mwari uganiza kuri muri gatatu businyatire bw'abantu batatu gusa cyane umukuronde na mahuza ma finance
oya ahanini wanashaka hagenda Miss Burundi n'ashobe anise kuko twebwe no muri organisation ndibuka munsi umwe yageze kutubwira mwebwe vous êtes là ugira muhagatire nyene vous êtes pas les plus importantes
okay.
And uge kubwira umuntu ngo uri première dauphine cyangwa deuxième dauphine mu biro vyiwe ntiyagutahona yatahura ivyo ari vyo avuga uri Miss Burundi none utari Miss Burundi like who are you hama ndazi yuko n'abantu iyo titre zacu ari abantu batazi kuzivuga gushika no saha bakubona bavuga ngo uri Miss Burundi just the Miss Burundi the premiere to finish Miss Burundi urumva
ni kubera ofe twa kubona
n'acho bazi bo bazi titre imwe kandi titre imwe urumva ko mu mitwe y'abantu ni konta donc pour te dire ati hagenda Miss Burundi anende
okay
ugarumva ko racabari gikorwa twatorewe hamwe twaregera ntageze kugenda tugenda kubikora nye
okay maybe abantu batinya ku investisa muri my story mwene izo ibyo okay feedback yakunda kugaruka ku bantu baba financije zabari ma feedback ameze gute
abantu badufinanshije kuri ibyo ibikorwa
ego
ibikorwa barabishima kuko ni ibikorwa biri ngaho akeza irazigafotora bakabona ko bakoze ikintu cyiza abari sponsori batanze pour une œuvre caritative nta mahera baba bikeneyemo
ego
aba yatanze gusa
juste ni kubera urabona muri kino gihugu cyacu hari abantu bamabidogera twamba dukagishe n'abaririmbye nawe vuba turabijya ku bya karere yawe nyine nabigiye bari doga yuko ama entreprise kija da finance wanashaka inawe nibyo vuga ati byayo majwi batanga harabandi boroganiza ibintu bakabura n'ubibahereza nkeneye kumenya mwebwe mwaronka impact finance marunaka feedback ku ama entreprise byagenda gute ku buryo n'ama entreprise yandi cyangwa nawe bandi mwe mfite influence babahereza ko mfite influence mfite ikintu runaka ne
yabari ko ari Miss Burundi nyene umuntu agiye gufasha abana bo mu barabara akaza avuga ko ari umuntu ari normal urumva ko bigo ntibamwakira cyo kimwe ko ugenda ahantu uvuga nje ndi Miss Burundi kame arakwakira ko leo titre akakumviriza
nta cyo nkeneye kumenya rero barabakiriye barabahaye financement kuko abadandaza bose kugira asohore nuko babona inyungu ziwe ayo ma entreprise ni ni ya motivation hanini mbere ntuga ko bashaka gufasha gusa kame murumva bafise inyungu ziwabo nabone
no ari ma entreprise atamahera abasha visibility gusa
iyo visibility
murakora bashe mukamushira ko bakaza bakambara imipira bakabona nabone ko bafashije kwa ari mahera kuri ivyo ari budget ma entreprise bafise mahera yo gutanga atakigaruka ari visibility gusa bashaka
none kuki hari aba impamvu ndabikobagije nuko hari nabandi yo visibility bagenda bakabima sponsor nibayi bahaguti
ni kubera maybe avuga ati na sponsor igikintu cha Miss Burundi kizaza gushika hano kure gusumba icyo umuntu asanzwe
nayo kufari yacu tugeze gukora ni kiganiro barambiye yuko ya bude sponsor
yiki birava
yashoyiwe yo kurira yabereye kurira ko se
twafuzo yavana ni je nenda kubgiye
kandi umana fares nayo ni brand
ni je nenda kubgiye ari ikintu gipasa akubwira ati Jesse mbangiye kwinjiza amahera par example kurugire nawe ni byama ntamo ibintu byinshi byo kwinjiza amahera bashaka gusa kwifashiriza abana ibyo ufite ibintu umumisi akora ni byo umuntu nka fari yaza bari kwakora kugira yinjize ni dusi bimwe ni wo bikompara naje mfasha nyumba ndamufabaji kenshi nusanga ari umurengera ni bintu namahera make urazi gutekera abana bibaza ko ari ibintu bigoye guteka indya ugira igisafuriya kinini ukagira nsamahera menshi cyane hama bakabona yuko yagiye gufasha abana kuko biravyo umva atari ibintu by'amakonsera n'ibiki umva bavuganye no muri side arimo no muri kote karitative jese no kugira ngo igituma ngo bamwe bayaronka abandi batayaronka mugabe ico giye natwe ntitwaronka kuri bose wagenda washaka kuba wagiye kudodora hantu kenze ukaronka atatu
okay tuvere muri story za Miss Burundi tugaruke rero kuri YouTube naho byagenze gute ibintu biki byagukwenze ngabonye byanse hari ico simbira hani
ya YouTube nagiye ko narahejeje kera mu minsi bwaraheze nakora ama pub ama nari nkora kuri television kuri RTNB loto sinzi nimba ari abantu babiraba ariyo emisiyo ya loto nakoresha mbwa si RTNB ya mpemba nakorera loto guhunzi ndanayishimira cyane actually of it abaorganiza Miss Burundi nibo bari nyene mu loto guhunzi ama kubera bari baradekuje peut-être ko ndi elokante baca baramakazi ndagenda gupresenta loto yabo après bu miss bwaraheze hasigaye haye cye nk'umwaka
amafere ya miss yaraheze ibyo komede devine babivuye
yego bacara mu gusa ku mu presentatrice ndagenda donc kamera nayo ndayimenyereye n'amapibe yandi nkora nakora deux fois la semaine kuri television hama umunsi umwe ndi kuri YouTube sinzi nuko icyo kijambo youtubeur kibaho nzabona abantu barabikora actually bakashyira kama video bavuga ko bahembwa na YouTube atakindi kintu bakora basaga studio muhira ndabona burya jewe ukuntu ni sont à l'aise devant la caméra ndashobora kubicamo nanjye amahera kuko namamvuga nti jewe YouTube ndayiriko kubera amahera bagaca batwenga none mwemeza ko kigihinga agenda kasama imbere y'abantu ngo kubera ngo akunda kubatwenza arazi gutwenza abantu yabigize umwuga nta muyimurise n'umwe avuga ngo jewe vraiment ngo ndabi ego urabikunda birakorohera n'ikintu ukora ta effort ushizemo ego mugabo sepango urafata mise su kuorganize ibintu ukaja ubwira iki ngo atamahera byose namahera cyose turi motivé pa amahera c'est juste que twaronse ikintu dukora dushoboye kandi dukunda mugabo ntitugikora juste kugira ngo tuyayate hamakira bigi
okay none none YouTube kubico gihe ni yahe nyungu abiboyemo ko ari abantu benshi vraiment urazi ko turi mu isi yo kure mu buzi yabantu babona umengo n'umusazi ni inyungu hanini wabonyemo ni yahe
inyungu nuko aka kazi ko kuri television karaheze karahera source de revenu ya mbere mfise ni YouTube
ni YouTube niyo kunjiza note gutegamo
irayinjiza urabize wowe nuse YouTube nitwa dushaka
yaye ndaye hoya none jewe arabakeneye kume kurumva
Arabandi bakeneye kubimenya
ewe oya wewe bivanye ega mona turi ngaha kugira kandi numva n'ibindi bintu nk'abiri uko biracya ngaha bakora dukurikirana hari abantu benshi babibona nka blag urabyumva kandi urazi ko hari n'igihe bama badufunze batazi yuko ibyo turi ko turakora mbeshe hari igihe badufunga batazi yuko ibyo turi ko turakora ari kugira tuve mu ibarabara canke tugwanya marikare mugabana kuri gara turi ko inkiri n'irigara turi ko tugatatera ikiganiro ngaye gipindi hari abantu baba bakeneye kumenya ati cyangwa asanga rona n'abandi batinya kubikora batazi ingene bashobora kuronkamwe uburyo bushobora kubabeshaho wewe agaciro hereza YouTube urashobora no gusanga ingene nkamera kuri YouTube atari ko genda yaro bigenda yaro mu yindi nzira y'iwanje nayo nka mu nzira y'iwawe wewe bigenda gute kubyo abantu n'abazihe bacu badutahura nibaze baradufunga sana
sinzi hariya mahera YouTube ari ahantu bambushitse kuri YouTube selon amakriteri baba basaba bamonetiza chaine yawe hama ni hamusanga uri kurara video ukazibonera ahagaze yaciyemo ikintu ugacubwira ignorer l'annonce hajyanye barabimuhembera
naje ntuzokunyorera kuzuzura yanyu
oya nshatse kubereka sorte de pub ubwira bayimenye yari yo bahora bayibona ngira ntibamenye ibyo ari byo kuko yakuntu mugwa mubona mutuntu hanyuma c'est super plus ugira ibintu intéressant plus babira umwanya muremure ce qui est bien pour toi hare baraguhemba ku mavu baraguhemba ku mwanya abantu baravye kukuntu ikiganiro cha trendinze iyo ni YouTube mugabo hariyo n'abandi bantu baguhemba bo hanze kubera ubufisi ya public ikabishaka gufeza ibintu vya passe message kuri yo public ugacisanga nyene urabivuzemo urabacishijemo cyangwa urerekanya ahantu habo yego
ufite hanini naho narengende ko uri umukobwa mwiza urabyumva
urakoze
umukobwa mwiza vraiment kuri ndabikubwira umukobwa mwiza kandi ntabwo cyane nagushimye abisa mushere none abisa mushere
ikanawe fisi
none jewe nyemera
none kubera iki mwese mwihaye naranje
yarabingiriye
kubera ko mwihaye kuza kuvubaza ibintu nk'ibyo kuri YouTube
oya ndabaza navuze ko uri umukobwa mwiza
navuze nanje aho sale toujours le probleme no kwacika
wonyemera jewe wonyemera
edere sino nakwemera nushobora kuza kumbaza sishobora kwemera umuntu abazi ibintu nk'ibyo kuri YouTube
Sawa basi turi kumva je
none. Uri wari kuza kanyegera.
Sinakwandikiye ni wanyansi.
My god. Ego ni jisit.
Je nara kwandikiye waranyansi.
Cewe. Wanyansi.
Ni walaye urora mesa ya mwagati mona waranyansi.
Cewe se dos a ico kina cyo tugeze tuyaga nzi unyandika nusaba interview.
Sawa basi ntacho ndivana nusaba interview.
Reka sinagusarisha ufite kuri kura
nta kibazo ntacho ikintu nari ngomba kuza kuri umukobwa mwiza kandi afite influence ku bantu wowe uyidefinisa gute
icyari cyo influence
ego uri une personnalité publique
kandi ari
influence ni wowe ugitahura gute
ugitahura gute ni kuba uri umuntu azwi muga pana azwi kubera azwi gusa muga azwi kubera ari ikintu yongereza mu buzima bw'abantu bamukurikira akaba influence
nawe ushowe nk'umuntu ashobora kugira nk'umumanager umuntu afite influence
ashoboye
umuntu ashobora kugira umumanager umuntu afite influence na yahe mapoint makuru wakorerako kugira mubeho
sendi manager honyene
ego uri manager uri manager musanze na urakeneye mu manager urakeneye mu manager maybe a partir ya mapoint umva yokoregwa hari gihe usenge ucyumuronkera mu manager bunyene
ikina gikenewe
eh ikina mapoint ukorera ko uri managinga wewe sivyo hamwe nk'umuntu yo kugira umu manager umuntu ari influence afise influence afise public akundwa
Oui, yicara mu redacteur avuga ibyo baza kuvuga isomerezo zosora ya mavideo angana gucya avuga ibi bari mu monteur yabari iki en fait no gira en sorte yuko uyo muntu akazi kiwe kaba kari ordonné
yego
kuko juste mu muntu atari mana atari managed biramugora kuba ari ordonné kugira discipline naje na discipline fise ndashobora mu radio mu ata video nshize ko kubera numva numva
ufite ibintu byinshi
si bindi bintu
zishobora gutari occupé na carrière yawe
ya numvumengo ndakeneye guca mahera handi wasanda yitaye YouTube mbaga umuntu umanager je ntibikunda ni nk'umurasi umanager aririmba ntavuga ngo ndahagarese kuririmba ayibona donc tropanga no muronderera ngetwumve
ibina
ama sponsor nka murondera uko nashaka kubaho atanga ico afisa atanga nawo umugabo agashaka kubikuramo ikintu ngo nkaje birangora si jenja kudodora ku miryango y'abantu n'abantu baza kundondo kukumbaza ngaya na FC nk'umuntu ashobora andodorera kandi ashobora kunegosira ajyanye babonye ngira gako akanka kajewe kako karavuga kanegosia ngaya ntibipasa cyo kimwe kuko bari umuntu nyene ashobora kunegosia bakabona ko ari business
okay
umubwiye umuntu deje yubwiye umuntu ati vugana na manager wanje ashemva ko ari ibintu biseriye
okay
avyumva
okay dufate okay nta dufate mona ninza hawe cyangwa ni kawa cyangwa icyayi mu manager yareka kuri iyo interview yaba interest mona ni kawa cyangwa ninza hawe cyangwa ni icyayi kimeze gute kubujyo yomenya ati jewe ndi ready kuza ku managing umuntu ama tumenye ngene tumudandaza kuri bwa wemwe byinshi wewe
ndi kawa je sinzi ico ndi vraiment
eh mon wavuze ko we managinga iyo ugiye kwirondera ubugari uramenye ngene we present ati jewe nuko nshobwe ibi nibi narakubonye na kabizuri narakubonye uri kuraririmba ngo wumva ushaka vate pure mama ushaka uyu manager sivyo ibyo bigiye washatse kuji Dubai kuja nambari turondere ushaka uyu manager atumije byose byigezaho rero ando manager ndaze kaya dukurikirana haje
ndafise potentiel
eh iyo potentiel nkeneye rero
nagenda ama video yanje
nkeneye
acha mu cenda mugira nti mora ninjiza amahera nti bikwiye
oya basi wewe uyu manager nyine nkeneye umubwire uburi we kubujyo yomenya ati iyi mari umuntu yidandaza uko nuko
sinzi simbo ningene no kidecrivan
njya kwidecrivan nyine tanga description yawe
ufite umbona friend cyendo cyenye ne mubona siboni ngene ukitekire
yeye misi
eh kontu misi witwe
beze umuririmbyi urumva umuririmbyi umuririmbyi kazi umurundi ndo yabije mu gutanya ibyo nyina aho wowe te twaza aratanga
ashino nibindi numundi munsi muzomara ndiko ndakina film
ndiwe akina film
nacho mutazo mbona ndagishoboye
none bijyaga muntu umuntu afite ama potentiel menshi y'ibintu byinshi ntibi kugora ku managinga n'usanga ikimwe wawe hahaye ngo uvuge usumba ikindi cyangwa usanga byose urabihe byo giye mu bindi
birashika abiva n'ama periode ari gihe ni concentra cyane kuri kimwe ngasanga kimwe na gitaye nibyo biragoye mugabonye sinkora byinshi cyane nk'uwe msinara buhevye
n'uwe msinara bwigeze
yego
mambo mbaya
uwe msinara buhevye kubera
umba dufate umba wowe uri umu MC umbiza mu mwadukurikirana umukobwa ni umu MC no mu YouTube kandi afite ababone benshi arakurikiranwa cyane yaragiye no kuraba inamba naramubonye ubu naho n'umuririmbyi none tu sempre mushaka ikirere
uwe MC narabuhevye
ushaka ikimwe rusange
uwo nyende mu YouTubers n'umuririmbyi kandi cyo ni ibintu bibiri bangikanywa uko hanze barabibangikanya cyane kuririmba na YouTube
ivyo byose ushaka yuko bigeza koki
bigeza koki bimbesha aho
gute rero muri kino gihugu abantu bose bavuga yuko izo story zigoye kubesha umuntu
ijuru kuravuga ivyo nibiki narabigize atanumwe bigira ndafata ndi paratura ndaja kuvugana no usinca amahera nana kime kidakunda umuntu akironde
uteka
ifi juste kukoza
kandi twa dufise n'inkuminge ya muri no game ndinga turi kumwe na rino
nari n'umuvuga iki yabikwemereye ega je ba journaliste bino jeze mwana wa mwajije aze kwa mwaje
fata muje gupanga gakora muje gupanga gakora
katwahuriye ku mugenzi wacu kuko ari nzara n'asubona
mugabo hari ma project ya urategekanye gukora na rino cyamuzogera kare
so ndama surprise mwe
cyamuzogera kare so
hari hariyo umuririmbyi atagira collab
eh
baraba
none
bandi
yewe
Wewe ni urumuriri?
Eh, bebe sindi umuririmbyi.
Na ujaga gukora ikinone. Kuri umuje kuri muri YouTube, uja kuri YouTube uri umujournaliste ure ushaka iki ofete nawe.
Je, unshaka wewe. Kwera twese dufise ibintu byinshi kandi byo cha ora umva gute.
Unyishuye nabi cyane. Wabuzije unyishura ofete.
Na buzimeza kunshura gute.
Kandi kwazi cyakazi ushaka iki ofete.
Ijo nshaka wewe.
Ni jera mahera jenda kazi je.
Eh, yega abantu bose ni bakore binafise objective zimwe.
Sawe.
Eh.
Nuri ndonse none ho tubandane.
Okay. Ibyo byose rero muri rusange. Nshakubwira icyo ushaka rero.
Nani se kuki? Wo kandi ubazi bibaza ukuntu?
Nushaka ndabikubaze gute. Nubwo gaciye ubwenge, ijuri ndimo ndakubaje urayikora mwinshi.
Amubwiye ndashaka bimbeshe ho
ndabikubaze. Yego kubesheho gute.
Ko nyene
nakubwiye uko
Jane nuzinge n'umuziki wesha abantu nuzinge na YouTube wesha abantu
Muzikinze na mama bakora ama concert ko nta mezo do disc ari ngo uzodandaza indirimbo
Oya tuzokora ivyo nyene rero tuje hanze badutugira ama concert no
Ye hanze
Turavuga nibiki
Hanze
Eh
Mbiri muri nimbya amazi ugenda hanze ukora yo concert cyane umona gomba buwambere
Eh none ko iki gende ngenda ndaba bandi bora twenza nimba ba Diamond bari mushaka kubazana ngako iki gende nasho ugenda niyace none gende ndaba bandi ri gukiye kuri babandi Na muntu numwe yofere mvansi kintu gishasha. Ubira tawura. Ubiye kwimvira atakintu gishasha gishobora kubaho. Ntiwopfa wegembe ntitwafatwe vuri.
Je ndamaze kugana cyane n'aba diaspora. Ahubona nkuranye nawe ikiganiro ndamaze kugana n'abavuye hanze. Narabaje impamvu usanga abarimbyi menshi ari abagenda hanze batunga ko n'ama diaspora y'ibihugu byabo usanga afite. Narabaje ni kubeki atanumwe ndabona umurundi avuye mu Burundi. Aje hiye gukora yo konseri.
Baratsi kora fizo niko arabari
fizo yaba mu France ge yazikora cyane nuba bagiye mu Italiano muri vacances bagaca mu profit mugabo ntarigera avuga kuti ndavuye mu Burundi direct ngi urumva ngiye straight ngiye kwi urumva mbwira ko iyo show ayibonye aho fizo ava mu Burundi ngiye straight ku dirija show iheza gacaka ruka mu Burundi
bizuba kuba ikintu ni mwidekuraje
oya sukwidekuraje turiko turabe none niyo mpamvu ndakubona
none nubona ko ariko baratera imbere abaririmbyi aba amavio asigaye aronka yumva zorabwa nabandi bamutume
strategy we uzanye izo tuma uba witandukanye nabandi
na strategy nzanye ndeka nkore gusa nibi ugene kumenya
aha ni tuzo uhura nyuma y'imyaka 3 unyishure nk'ibyanyije ku bya Miss Burundi
ngo iki ngo ndabihebye
oya Miss Burundi wambiye yuko urumva
oya ingorane zirahari ege ingorane zirahari no mu muziki ingorane zirahari naragize clip ya ntwaye amahera menshi kandi ni investissement narataye ntanicigira inzanira ubu nyene nyine ndabwiye amahera nahari
none wewe mona je nkinemenye inzira zawe ibyo wawe ega mona ndagukunda byataye na nka yuko mu myaka 3 urana muri Miss Burundi hari 2007 sivyo Inyuma y'imyaka 3 uvuze yuko yari mbaya urumva ntibatugaburira twagenda n'amaguru n'imuzi ntibatwaye twambare
Oya barabitwaye sivyo
nivyo wifuriza bo ubu
mbaga Sina navuze wenda bibipfuriza sivyo ntivyabaye baratwambitse we Oya ntibatudeplace
Voilà Muvuze yuko mu minsi mfata neza byose ukimenya byose mwarimenye cyo gibanze bega bya ntara kinacu bamwe
twarafungura mugare umvize rero wowe kurambwa ikintu ntavuze wambajije ndakubwire ibyo ushaka ko byo bagucyo
ibyo bavuze ni
nafatwe mu mamikazi kandi umviriza nuri sanze ugo munshira muri kurankoresha interview
uyu mugabo umona
nigende umushitsi rindira meze kuvuga bra What is this? Gentlemen, interview so gutang. Gura Miss Burundi no mwaka sumwe no wayiteguye iwacu
ego
c'est très différent
ega turi muri minsi ibateguye iwacu mbaya kuri karere yawe rero y'umuziki je nkeneye kumenya urumva ibyigwa wagize ko umuntu iyo agomba kugira projet aragira ibyigwa kugira projet we ntizofering ko sinuvuza yuko twayaga umbwira kandi nkubyo yambiye kuri Miss Burundi umbwira wowe uzanye
kujyo bwe
mu muziki
ndandifuza kuba creative
ntabya ndifuza wabaye creative wazanyashaka
n'ibindi bizoza
nkeneye kumenya rero inzira iyo creativity zawe uzanye
creativity ni creativity wowe menye no sta kwishuye
izo nzira zawe zishashu uzanye zitandukanye n'izindi zihari n'izahe
creativity
izahe zivuge mona nta kimwe nacho ba micro ni gwaona
igwe nacho mba ndabizi se juste ko nako ndatawura kibazo cyawe kandi simbo ninge ndacishu
kibazo
rusha ndakubesha
ndakubwiye yuko nta wavuze yuko yifuza gusohoka hanze basiko ndagufasha
wese navuze ngo nifuza navuze nti uzotubeshaho tuzogira ubwo bukonsere b'Imana ibishatse tuje hanze
ugora bakaronka yo kujya ngo wavuze yuko bishobotse kujya hanze nagwa example ya diaspora z'abandi urasanga yatumye nk'umurimbyi wo mu Rwanda agiye muri Etats-Unis arabakoreye konsere arasubiye mu Rwanda
urashobora no gusanga ntakunzwe na diaspora gusa nkakunzwe n'abandi atari diaspora
n'abandi bakagutumira
ngo ugasanga ngize konsere y'abandi bantu benshi atari na diaspora harimo n'abandi why not
no ni uzobikora gute rero wewe yega nitwegwe nyene media tuzobigufasha yega nitwegwe nyene impamvu dushaka kugira dutahure urumva dutahure ibikorwa tugiye guhereza ingufu uraza ari umuri ni arunka support bivanye n'imigamba afise na projet abafitiye
mwe muri abandanya mukora mubandanye mutuha power play mutuvuza mutwerekana muduha icubahiro n'abandi bizoza mukonyene nabindi
okay
nabindi
hama intamba ubona zishobora kukuba ko mu muziki indundi zaba ari zanze
nibaza ko ari mu muziki indundi gusa
hanini ko
hanini mu muziki indundi
intamba ubona zishobora kugatibana iki kintu kidahindutse ndabona yuko ndashobora gufening muri rusange
je vraiment bon menga ariyo facteur imwe ya mikora na mahera mahera ya fise vraiment ntacha
cyangwa ngatangwa inuze
yego kuge suru uvuga ibintu bitabaho ndakusavye chatuye DM
oya none
mahera ngana ubwire igiganiro cyawe kirashaka kujya utarenze kuvuga ibintu biri bizarre
yego ndabizi mugano none utatanze mahera nayo abuze nabisha bigenda ko
abuze niyo ntamba nyinyene n'ivyo biyo bibaye n'ivyo ndakubwira
ndagutere inkuru jewe ke kera tuyikora muzike twaragira tugakoropa kuri studio ngira gaya twumvira ikigongo ngacha angirira record hari kera za 2007 nene nawe cha bigenda we
ya jamai res ya studio sisha kuyabura
ama ni byarashika
nyina simeshi cyane ubwira ndayabura vraiment ya clip ni yo sanga go
ama ni byarashika kagura nawe uzagenda gute
eh tuzorondera ama management n'ama sponsor no tugirije
abavuze
wabuze ntakundi bizohagarara dusohora ama audio gusa audio navuze ko nayashobora kuyabura
n'ibyanka byose bizogenda gute
kuko ibyanka byose ninde yakubariye ko je akarimi kararemawe n'ibyanka byanka kubera iki kwa jina la Yesu byanka kubera iki
mbere tatuwaje iri hehe
nabwira ikintu mbwa urazi ko abantu bazogutuka muri komantere yuko uri kurabigira too much muri sense no kunkora ko kandi bazogubara ko umukora urazi je mwana soma ama komantere yanyu babwira ko vous en faites trop kandi nivyo vrema n'ize tuma nakunda gutanga ama interview mbwa ara
n'ije nakoze ko no
eh ningi uzo ntuzobikupa
ndabikupiriye mbona
sawe
jega ndakureke abandanye bagukora
urakoze cyane
wakunga project yego mibona ngana kumwe na mona turateye ikiyago kandi kimeze fresh ndibaza aje tabuze gamona
cagendeka vraiment
nacho cagendeka nakwaje bya Miss Burundi nakwaje ni byanshaka urumva rero nizere yuko aba bagiye guhereza power play numvise yuko inzira zawe uzigira private mushaka yuko abantu bamenya ama tactique yawe.
Yes,
yeah, so, eh? I got. So nizere yuko mona mugiye kumuhereza power play muzo muvuze sana.
Eh kandi ndabashimira cyane basanzwe bamvuza prem. Uko ntavyo nari niteze, uko mvuzwa nako nari niteze. Ndeka kuvuzwa nk'abamaze mu imyaka. Mugaba vrema kukuntu umvise indirimbo imwe mvuzwa vrema. Asante sana.
Rendira ashaba zotse bahagarika uzuragenda kubasanga iyo bari.
Yego, niba hagarika mugaba ubunye babikotse. None ndeka kubashimira.
Uremeye kuzobasanga iyo bari.
Iki kubasanga iyo biravana ivyo kuravuga.
Mu mageto.
This guy just
abantu bose bavuze umuziki usanga yibera mu mageto. Anje nibera mu igeto. Ele não anda visando muito bem a minha gente hoje agora mano.
A você nem chama por causa do feito. Trimulha entrevista ou você? Mas se lindira, quando me rezam os difíceis, usa que os arrombas de vinhos eu curi inbox.
Olha o que chama ele. Olha o que chama ele. Já tinha usado o que chama ele.
Trimulha entrevista ou não?
Sabe sabe. O que o projeto Z dava quando a senhora me disse um pouco a me recomendar. Ari je simbizi
mugasi ndosaka kumwenteresha kamera
ntacho je tuzogaruka tuzosubira kwa ni kiganiro après 3 ans